Kamwe mu turere two mu Faransa niko kahaye umwambara bazoserukira u Burundi mu nkino z'isi z'abanonotsi Jeux Olympiques. Akarere la Moselle ko mu gihugu cy'u Faransa niko kiyemeje kuzotanga imfashanyo y'umwambaro ku mugi w'abantu bazoserukira u Burundi delegation mu nkino z'abanonotsi ku isi. Iyo nkuru ikaba yaravugishije benshi ku mbuga huaniro muri uyu mwaramo weekend heads. Mbega no n'ingorane ziri mu ishyirahamwe ry'abanonotsi Seno zizokwamaho? Niyo nkuru nyamukuru tuza kuyaga ku uyu munsi. Mwiriwe ni Davi, nizere ko mwese mumeze neza. U Burundi ngo nta masezerano bufitaniye n'ikigo na kimwe kijeje kwambika abanonotsi equipmentier, hakaba hasigaye amezi atatu ngo izo nkino zibe. Muri kino gihe gwa burutonde gwa nyuma gw'abanonotsi bazoserukira u Burundi ntiruraje ahabona, eka mbere n'imyiteguro kuri abo banonotsi ntiratangura. Ku rubuga X hari wibajije ati ni gute akarere ko mu Faransa gatanga ifashanyo ku gihugu cy'abantu miliyoni 13? Muri rusange benshi bakabona ko igisata cy'inkino kititaweho. Twibukanye gato, haciye imyaka 8 u Burundi buronse umudari wa nyuma wo mu nkino z'isi Jeux Olympiques muri 2 bumaze kuronka muri kahise. Uwo nawo ni umudari w'ifeza watahukanywe na Niyonsaba Francine mu nkino za Rio za 2016. Uwo mudari ukiyongera ku mudari w'inzahabu watahukanywe na Venus de Niyongabo mu nkino za Atlanta mu 1996. Hari hageze ko u Burundi butahukana uwundi mudari, ariko haracariho ibibazo. Kutitaba amahiganwa nka Francine Niyonsaba asiba inkino za Jeux Africains mu 2015, kutaronka uburyo bwo gukora imyimenyerezo ikwiye, kamwana wa mama mu guha uburyo bwo kwitegura ku bakinnyi bamwe hibagiwe abandi, kubura ababafasha nk'abaganga, ni bimwe mu by'abanonotsi bakunze kwagiriza ihuriro ry'amashyirahamwe y'inkino n'abanonotsi Seno. Hambavu y'ibyo hakaba hari no kutumvikana hagati ya Seno n'amashyirahamwe y'inkino n'abanonotsi. Aha twovuga nk'ikibazo cyadutse hagati y'ishyirahamwe ry'abanonotsi FAB na Seno, aho FAB yagiriza Seno gukoresha kamwana wa mama mu guhitamo abanonotsi bafashwa, Seno yo ikavuga ko ikurikiza urutonde mpuzamakungu ihabwa na Federation Internationale d'Athlétisme. Mu nkino zabereye i Tokyo mu 2021, Francine Niyonsaba yarafatiwe ibihano vyo kutabandanya yagirijwe gutarukira mu nzira y'uwundi mu gihe bariko barahiganwa ku gusiganwa ku kirere cy'imetero 5000. Icyo gihe Francine bamenyereye ku kazina ka Fara yaridoze cyane, acavuga ko ararongoye umugwi w'abaserukiye u Burundi muri izo nkino atari yaje no gukurikirana ingene yiruka. Acarabura bamuvugira. Kwa kane rusama mu mwaka uheze w'2023, Francine Niyonsaba yasavye abarongoye Komite Nationale Olympique du Burundi gukinjura vuba ngo bongere bahagarika karenganyo n'ibinyoma bitagira izina mu nkino zo mu Burundi. Aho ni nyuma y'ikete riri ku rutonde rw'abanonotsi b'Abarundi bagera kuri 14 bashobora guserukira u Burundi mu nkino za Jeux Olympiques JO 2024, yanditswe na Lydia Sekera asanzwe arongoye ishyirahamwe Seno yandikira amashyirahamwe y'inkino mu Burundi. Yavuga ko Francine Niyonsaba atarimwo kuri urwo rutonde kubera ko afise inkabuzo ya testosterone iri ku rugero runini. Ni mu gihe benshi mu Barundi basavye ahubwo ko Seno yoshira inguvu mu kuvugira no gukurikirana urubanza rwa Francine Niyonsaba kugira kugweho ibihano yafatiwe vyo kutiruka mu kirere cy'imeteri ijana kubera izo nkabuzo. Aho tukomenya ko mugenzi we Castel Semanya wo muri Afrika y'Epfo bari basangiye urwo rubanza wewe yaburanye agatsinda. Muti none umutini uyuhe? Mu 2021 igihe yari karitegurira kwitaba izo nkino nyene, Francine Niyonsaba abicishije ku rubuga huaniro rwiwe rwa Instagram yagize ati mu gihe hatobaho kwitanga mu gutegura abanonotsi, igihugu cy'u Burundi ntigishobora kuronka abanonotsi beza. Kuronswa uburyo bwo kwitegura neza nicyo cyonyine gishikana umunonotsi ku ntsinzi, hanyuma bigatera iteka igihugu cyose. Adolf Rukenkanya, umunonotsi yaserukiye u Burundi akatari gake mu rukino rwo gusiganwa n'amakinga, aho yabaye n'umushikiranganji w'inkino, ati iyo habaye ibibazo byo kutabona ibintu kumwe, hakwiye kwama hashyirwa imbere inama n'ingingo mu ntumbero yo guhagararira inyungu z'umunonotsi. Dutandukira inkuru ngufi ngufi nazo. Kuva aho amazi atanguye kuduga ari menshi, imiryango 1916 yahora ibaho mu Gatumba yataye iromoka, iraronswa n'ubufasha bwo kuja gupanga ahandi mu kiringo c'amezi atatu baca barahagaruka. General de brigade w'igipolisi Anicet Nibaruta arongoye umugwi ujejwe guhangana n'ibiza n'isibe mu Burundi ngo abo banyagihugu nibakumbure bahanugwe bahave. Inyuma ya gategeko rishasha rirabi by'amatora twababwiye jo hahise Jacques Bigirimana arongoye umugambwe FNL yagize icashikiriza. Ngo leta yari ikwiye kugisha inama abanyamigambwe imbere yo kududza amahera y'ingwati atangwa n'abifuza kwitoza mu bibanza bitandukanye mu matora y'imirije. Abona ko kuba ryaraciye mu nama nshingamateka rikarinda ryemezwa abanyamigambwe batari hanye k'ivyiyumviro ari kurenganywa. Tubibutse ko mu kwitoza mu kibanza c'abahanuzi b'amakomine hazotangwa ingwati y'amafaranga y'amarundi ibihumbi 200. Umushingamateka canke umukenguza amateka imiliyoni 2, umukuru w'igihugu nawe ingwati y'imiliyoni 100. Mwakoze kudukurikira aya makuru muyasanga ku mbuga zacu ahanje tuzosubira ejo.